my resistance.
Selector DENNOH, ya Mungu umeniguza roho. Jana nilikatia mtotozi. Mtotozi alikuwa Mkonde, lakini unajua mtotozi alinikataa kama vile alikataa food. Do this man. Nilikutana mtoto mrembo. Shida alikuwa amekonda. Lakini alinikataa.
See, I don't wanna sing
kama vile alikataa food. Listen for you, darling.